Manje xa ngithe nje ku-right ukuthi uvela ulale naye.
Nabo yazi, ngakulalwa.
Jabu! How dare you? Kodwa sanini intombazane engathi uyayithanda kubeni wazi kahle ukuthi uyithanda. Yini mina mesisi, I can't even understand you. Nyafa